We give you praise and glory, Kulukulu
Waze wanikela ngendodana yakhe ezelweyo odwa ukuba sibe nabuphofu kepha sibe nokuphila egameni likaJesu ophakade. We thank you Lord ukuthi wena wabeka ukuphila kwakho phansi ukuthi uzokwethu. Alikho igama elihle ngaphandle kwelakho. Wena Jehova uyinqaba yethu isiphephelo sethu. Siyakhosela kuwe sibonga umusa wakho. Ntambama Nkulunkulu wethu onamandla kungumusa. Nakuba samile declaring your goodness, your grace, your mercies upon our life. Siyabonga baba wethu namandla. Singayini Nkulunkulu wethu masuka kuwe siyofa nokufa. You have said it in your word ukuthi asikwazi ukwenza lutho ngaphandle kwakho. We need your Holy Spirit in our journey to walk with us egameni lika Jesu. Because your word declares, Baba Namanda, clearly, ukuthi you hold our steps into your righteousness. Udumo lwakho, amandla nobukhosi akufanele. Siyathoba moyo ngcwele phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. We join in with the angel, we say you are worthy. Wena wethu ufanelwe ungelinganiswe nalutho emhlabeni wonke. Nkulunkulu wethu onamandla, siyabonga ukuthi udalile izulu nomhlaba. Wadala umuntu ngomfanekiso wakho wathi akakufuze. Baba wethu ongcwele, Heavenly Father, we thank you ukuthi konke kuyenzeke egameni likaJesu. Indeed, mighty God, we are, Baba namandla, your righteousness. Baba namandla, through your blood, Nkosi yamakhosi, that was shed on the cross. Baba namandla, siyabonga wena ophakeme njalo. Mana njalo Nkulunkulu wethu ntambama siyazethoba phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. We say Hosanna, Hosanna, Hosanna. We join in with the angels in this evening. Nkulunkulu wethu ongcwele, we say you are worthy of all our praises. Ungefaniswe nalutho Nkulunkulu wethu. Uyisiqalo sethu, uyisiphephelo sethu. Nkulunkulu wethu onamandla, ulinqaba yethu. Thatha udumo lukufanele ntambama. Nkulunkulu wethu ongcwele, busisa ifa lakho nali phambi kwakho. Baba wethu onamandla, uyazi Nkosi Jesu usenhlizweni zabo. Gwalisa kuloya naloya egameni likaJesu. Ulithemba lethu lasesabayo sithemba wena Nkulunkulu wethu ongcwele. Heavenly Father, we thank you for your grace, your eternity. Baba namandla emile njalo sibonga ukuphila okungunaphakade. Baba wethu namandla ukwamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Baba namandla uyasesiza endleleni impela. Mana njalo Nkulunkulu wethu ongcwele, wena ophakemeyo njalo ungelinganiswe nalutho. Baba wethu namandla, you are only God obusayo emhlabeni wonke. Ilimi zonke ziyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Baba namandla, zonke ilimi namadola yoguqa. Baba khothame egameni likaJesu elinamandla. We declare victory in the name of Jesus. We declare victory in the name of Jesus. We declare victory in the name of Jesus. Asesabi lutho ngoba wena unathi. Noma singahamba ethunzini lethunzi lokufa, sesabi lutho Nkulunkulu wethu ngoba wena unathi. Ufihle ukuphila kwethu othandweni lakho. Akekho ofana nawe. Siyabonga ntambama, uphakeme wena wedwa uyabusa. We honor your name. Thank you for your presence in this place, Adonai. Hamba hamba Nkulunkulu wethu ongcwele, sikhulekela even izwi lakho elizowela kule ndawo lithola umhlabathi ovundileyo ey'nhlizweni zethu. Sigcina izwi lakho Baba namandla, singoni endleleni Nkulunkulu wethu ongcwele. Indeed, mighty God, akufezekela kicebo egameni likaJesu, kuphumelela icebo lakho kuphela. Siyabonga nqaba yethu, siyabonga siphephelo sethu. Mana njalo egameni likaJesu waseNazaretha, we honor your name. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We bless your holy name. Sipha kamisizandla sithi u yingwele yeboke utu mona mandla yeboneka simulo mananjalo
Jesus,
oh,
Jesus,
sipha Alibonge kamaliga chesu. Alibonge kamaliga chesu ntambama. Hallelujah. Awubingelela umakhelwane, thi makhelwane wenze kahle wafika. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amakhaza siwashaya indiva. Hallelujah. Ngoba sizodumisa uJehova wethu ophakemeyo. Hallelujah. Izovele mafini yona ithwele miqhele izobusa kulo mhlaba. Izovele mafini yona ithwele miqhele izobusa kulo salvation.
Hallelujah.
Hallelujah. No matter what situation you face in, but joy. ifalethu ukujabula libonga igama lika Jesu omshayela izandla say baba siyabonga for your grace hallelujah without waste of time cela siyonikele abazalwane khona soyezwini amen sawubona Jesu siyakubinkelela sithi bayethe ngonyama yezulu sawubona Jesu siya
We thank you, Baba Thuna Mandla Onke, Nigelo Yonke, Nkosi Silethayo, Silethele ukuthi kube khona ukudla endlini yakho, Baba Namandla Onke, kungabi khona sidingo. Egameni lika Jesu, izwi lakho lithi, man cannot supply you needs because you have no need. Therefore, Nkosi, we do not give to you because you have a need. We give because there's a need in your house and we need you to bless us. Nkosi yethu, we know Nkosi yethu, it's our seed. Is a point of contact to the ground. Once it hit that ground, we are short of the harvest that will come. So we give you praise for it in advance in Jesus' name. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo sami mina ngiyamazi umhlengi wami lapha hleli khona la Pasheli kona kona gune sima ebukone ni ba gune chabulo
gune chabulo
ikamala ke.
Sibongile baba wethu ngcwele. In the name of Jesus. We bless you, Father. Egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. senazaretha nkulunkulu wethu ongcwele mana njalo nkosi udumo lonke lungo lwakho nasebusuku nguwena nkosi izolo nguwena namhlanje nguwena naphakade babona amandla onke siyabonga wena oqinisileyo wena ogcina iqiniso kuze kube phakade wena olondo Israyeli awuzeli babona amandla onke awulali siyabonga babona amandla onke ukuthi kuwe sithola ithembe elisha sithola amandla amasha uNkulunkulu wethu namandla egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha ngokuba uNkulunkulu namandla onke wena uyasithwala imihla ngemihla uNkulunkulu wethu ongcwele sibonga ukuthi babona amandla onke wena ukhathali babona amandla onke awupheli futhi amandla egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha wena ophoyethile amandla wandisikhwepha kongenamandla nantambama nkulunkulu wethu ongcwele sikhona ke nkulunkulu namandla egameni lika Jesu wase Nazaretha nkulunkulu namandla onke sizozwa moyo ongcwele ukukhuluma kwakho nkulunkulu wethu namandla onke khuluma ke nkosi inhliziyo yakho babona amandla onke egameni lika Jesu wase Nazaretha thina nkosi singabantwana bakho silalele baba uthi namandla onke uthek Jeremiah uyawugcoba babona amandla onke uyabeka amazwi akho emlonyeni wakhe ayakuba ngamalanga bomlilo wathi babona amandla onke abantu ayakhuluma kubo babona amandla babo bezinkuni moyo ongcwele ngegama lenkosi uJesu wase Nazaretha silalele ke nkosi izwi lakho babona amandla onke enkosi yami athi uDavide ukulizwa ekunamba 10 kwami izwi lakho lalimnandi kunamakhekheba oju babona amandla onke athi izwi lakho liyisibane enyaweni zami lukhanya endleleni Holy Spirit egameni lika Jesu izwi lakho moyo ongcwele iloke babona amandla onke elihlakaniphisa ngisho isula babona amandla onke elithi izwi lakho nkosi uJesu haleluya uDavide babona amandla onke ngalo nje ngithola ukuqonda kunabangidala kunalabo nkosi abangifundisayo babona amandla onke izwi lakho egameni lika Jesu ngakho umphostoli Paul aza encourage Timothy ukuthi yazi imibhalo engcwele inamandla ekuhlakaniphiseni kusukela emntwaneni egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha babona amandla onke silambeleke nkosi ukuzwa babona amandla onke izwi lakho egameni lika Jesu wase Nazaretha moyo ongcwele osuthisa ngalo babona amandla onke ukulangazelela kwethu egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha sithulisa lonke uhlobo lemoya babona amandla onke olingafika nkosi yami ukuthiya babona nokumelana nkosi egameni lika Jesu babona amandla onke nezwi lakho egameni lika Jesu wase Nazaretha uthe babona amandla onke ke angeke usaloba mawungcwele ebhebheni zamantshe kodwa babona amandla siyoloba nkosi enhlizweni babona amandla onke nasengqondweni egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha wayaleza babona amandla onke ukuthi abantwana bakho mongcwele abalikhulume lapho belala balikhulume lapho bevuka balikhulume behamba endleleni babona amandla onke izwi lakho wathi babona amandla onke egameni lika Jesu Kristu kuJoshua lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho dlinza ngayo imini nobusuku egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha uthe babona amandla onke silangazeleleke babona amandla onke izwi lakho njengeingane eyisanda kuzalwa namandla onke zilangazelela ubisi ukuba inkosi yami isikhule ngalo babona manje sikhuliseke ngalo mawungcola izwi lakho ukuze sikwazi noma ukuthi inkosi senze mawungcola ibe nama decisions babona manje lonke sound egameni lika Jesu Kristu singayithola mawungcola senze ama decisions babona manje lonke esingayisola ngawo kusasa babona manje lonke egameni lika Jesu sikhulise mawungcola ngalo izwi lakho babona manje lonke sibe nokuqonda egameni lika Jesu wase Nazaretha ah inkosi yami egameni lika Jesu wase Nazaretha sikwethembile ke inkosi si nantambama akekho uNkulunkulu esimethembayo ngaphandle kwakho udumo lonke babona amandla onke malube kuwe babona amandla onke masinciphe thina Nkosi uJesu wena ukhule egameni lika Jesu wase Nazaretha oh haleluya we bless you father in Jesus mighty name asimshale kakhulu izana uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu is worthy he's worthy he's worthy he's worthy he's worthy egameni lika Jesu haleluya haleluya Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyabingelela bazana egameni lika Jesu. Sibingelela umoya ongcwele phakathi kwethu. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukhona. Glory to Jesus. Amen. Sibingelele ubaba noma bengekho bazalwane egameni lika Jesu. Siyababingelela. Sibingelele bazalwane obaba be leadership. No mama bakwabo sibingelele bonke abazalwane omama obaba insizwe intombi Sunday school siyabingelela egameni lika Jesu amen ntambama siyabingelela abangcwele egameni lika Jesu igama lona lodwa elinikeziwa abantu kuba basindiswe ngalo amen igama lika Jesu amen hallelujah hallelujah ngokhethele ngibingelela inkosikazi wami egameni lika Jesu sibongo nginguZulu igama ngusandile bazalwane okhulu kakhulu ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe izono zami zixolelwe amen hallelujah uNkuluNkulu wangenzela umusa wayifumana eyami impilo amen glory to Jesus nami ngihamba nje ngizitshela ukuthi ngihlakaniphile ngizitshela ukuthi ngiyazi amen kodwa uNkulunkulu wangibonisa ukuthi cha angazi kangakanani amen hallelujah hallelujah ngabona ukuthi ngimdinga kangakanani uNkulunkulu amen glory to Jesus ngihambe bumnyameni kodwa uNkulunkulu wakhanyisa ubuso bakhe phezu kwami glory to Jesus ngamemukela uJesu njengeNkosi nomsindisi ene leso sinqumo nalowo mkhuleko angaze ngisole ngawo kuze kube manje amen hallelujah glory to Jesus siyabonga kakhulu bazalwane angizochitha isikhathi ngiyafisa nje ukusho ukuthi while sakhuleka umuntu eza ngapha uNkulunkulu beka something in my heart ukuthi njengoba bazone sihlali esihlanganisile la namhlanje uyazi uNkulunkulu ukuthi siqhumbo siqhabungapi glory to Jesus siqhamuke endaweni ehlukahlukene amen bazalwane and abanye bashiye ngisho izimo othola ukuthi emakhaya sezona bazalwane unento angazi nokuthi mathi angayixoxa angayixoxela bani angayiqalaphi amen kodwa for a fact ukuthi uze kuNkulunkulu amen bazalwane uNkulunkulu ngikhumbuza enye indoda elithi uNkulunkulu yaya kuJesu amen mayifika yathi ngicela uphuthume uze ngoba umntwana wami usezofa amen hallelujah thiwa wayigula kakhulu umntwana walendoda amen uJesu wakhuluma izwi amen bazalwane wathi hamba umntwana wakho uyaphila glory to Jesus lithi uNkulunkulu wakholwa izwi uJesu alishilo amen wafika ekhaya bamhlangabeza ngeendaba ezinhle glory to Jesus lithi uNkulunkulu bani bemhlabi bamtshela ukuthi umntwana usephilile wabuza ihora aqale ngalo ukuphila amen bazalwane wabamtshela sekhumbula ukuthi leli hora uJesu akhulume ngalizwi amen and uNkulunkulu uthi angisho ukuthi nawe uma uze la njobe ekhulumizwe njengamanje kunezinto uma ufika ekhaya uzoyithola sezi right glory to Jesus ngoba uNkulunkulu useyihambele already right now amen hallelujah bazalwane leyo nkiya nkiyo ishiyile Already uNkulunkulu izwi lakhe selifike lafike la deal nayo. So ungalinge uyisole. Glory to Jesus, you made the right decision. And ngathi ngimtshela uNkulunkulu ukuthi inkosi awukwazi ukuthi ungasusa abantwana bakhe endaweni ehlukahlukene engaka, abanye bazofaya ngisho petrol okugcina beze la. Kodwa bazele ize. Akanjalo uNkulunkulu wethu bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. Akayena uNkulunkulu obhorekile kaboreki. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Njoba uze kuye. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. Uyazi ukuthi yini oyidingayo. Amen. Hallelujah. So ilonto uNkulunkulu athi bazalwane ngiliqinise ngawo namhlanje ukuthi nje already uNkulunkulu usedeali nalezo zimo. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Ake sivule bazalwane kuTimotheo oqala chapter 2 uverse 1. Iverse evamise ukufunda amanye ngeke sawafunda ngizowaxoxa nje bese siyathandaza ngoba bazawune sisemthandazweni. Amen. Glory to Jesus. Unkulunkulu ungithumile nje just ukuthi sizo encourage ana about indaba omthandazo. Amen. Hallelujah. Amen. Cela nje ngifundela Timotheo oqala chapter 2 verse 1.
Konke ngiyala ukuba ukunxusa ngokukhuleka nokucela nokubonga kwenzele bonke abantu.
Amen. Cela usibongele baba.
Izilakho baba leliphilile linamandla liyadala. Khuluma ngalo silalele sipho moya okuqonda ukuzisisa.
Amen. Bazalwane, ngithanda le part ukuthi ngakho kuyalo ukuthi ukunxusa nokukhuleka nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Amen. Ngithanda le part ukuthi kwenzelwe bonke abantu. Amen. Glory to Jesus. Webazalwane, kunezinto esinye isikhathi othola ukuthi sikhuluma ngazo nabantu, kunabantu othola sikhuluma nabo most of the time. Sixoxe nabo kodwa kukancane sibakhulekele nezobazalwane. Glory to Jesus. Kunabantu othothi uya spend isikhathi nabo, uyaxoxa nabo, mhlawumbe uyasebenza but awubakhulekeli. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. You know ukuthi uNkulunkulu mayethi abantu bonke. Amen bazalwane. Lento kuNkulunkulu nje bazalwane, uNkulunkulu umuntu oyedwa uyafana nabantu abaningi. Uyalingana nabantu abaningi. Abaningi bayalingana noyedwa. Uthi uJesu ngiyayidela ezi-99. Ngiyofuna eyodwa. UNkulunkulu wanikele ngoJesu eyedwa ngenxa yabaningi. Amen. Uthi uJosefa kwaba kuhle ukuthi uNkulunkulu angithume mina ngaphambili ukuze ngisindise abaningi. Athi uNkulunkulu uNkulunkulu othethelela abayizinkulungwane. Glory to Jesus. Uthi uNkulunkulu kuJona, wena Jona ukhathekele ukhathazeke ngomhlakuva nje lo ekade kumisela wona wakwenzela umthunzi. Uma usuhambile usuyakhathazeka. Amen. Uthi what about these people mina ongabakhandlekelanga nezobazalwane? Uthi 120,000 yabantu ababezobhubha. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Ngoba uJona yena ulindele ukuthi laba bantu ababhubhe. Amen bazalwane. UNkulunkulu, so ngizama ukuveza ukuthi uNkulunkulu ukhathalela umuntu oyedwa njengalokho ekhathalela abaningi. Ukhathalela abaningi njengalokho ekhathalela oyedwa. Glory to Jesus. Hallelujah. So it is very important ukuthi sibambe lento ukuthi mayethi ukunxusa nokukhuleka akwenzelwe abantu bonke. Ene kunabantu othola ukuthi mawubabheka wena ngokwakho ubone ukuthi yazi la lona ngisho ukusindiswa angeke asindiswe lo. Nezibazalwane, nokukholwa nje kulo ngathi kukude. Amen bazalwane. Mhlawumbe uzungana nokunaka ukuthi lo muntu ngamkhulekela. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Ngelinye ilanga uNkulunkulu akangenzela isimanga kunomunye umfowethu nje ngale ngasekhaya. Lo mfowethu lo ngiyamazi nje sijwayelene nje. Kodwa ayi kangako. Amen. But ngelinye ilanga uNkulunkulu angibonise lo mfowethu engathi uhlukene nengoduso yakhe. Futhi lo mfowethu uyikhonzela kwamanye amabandla nje leli bandla elingaphesheya lingamfuna uJesu. Amen. So I know mina ukuthi la bantu vele abanandaba noJesu futhi ba-committed kulento yabo. Amen. But uNkulunkulu angibonise ngelilanga ehlukene nengoduso yakhe lo mfowethu. And then ngizibuza ukuthi mangivuka Nkosi ngiyibuza ukuthi yini le ukuthi Nkosi ungibonise lo mfowethu ehlukene nengoduso yakhe ethandana nenye intombazane, le ntombazane futhi lalengane anayo nayo, le ntombazane ngathi akuyona yakhe, le ntombazane futhi ngathi nje imenze isilima. Why mongcwele ungibonise into enjengaleyo? Because labantu laba mina sijwayelene nabo ene futhi ngazi ukuthi nje labantu bayacommitted kule zinto zabo. Amen bazalwane. And then uNkulunkulu bese ngitshela ukuthi kuhamba isikhathi ngingayinaki. Amen bazalwane. And then mase ngifika ekhaya bese ngiyezwa umfowethu omdala nomama baxoxe ngalo mfowethu. Angixoxela ngamuntu lento. Baxoxe ngalo mfowethu, ba-discuss ngalo mfowethu ukuthi hey, waze wayilahla ingane yabantu. Ususa ingane le emakhaya uzoyilahla la. Ene manje le ngane useyihlahlile, isihlala kwenye indawo yena usehlala yedwa. Awu. Ngizibuzi lo mfowethu lo bengimphopha uNkulunkulu obekhuluma ngaye. Uye lo
athi mongcwele ngithi mina unkosi pho why athi uNkulunkulu it because ngiyamthanda amen athi uNkulunkulu because ngiyamthanda hallelujah and then I was so amazed ukuthi hayibo uNkulunkulu anti abantu bakhe wena uphambana nabantu nje kanti awazi ukuthi wena uthi noma uthandazo isikhathi ukhulekela umndeni wakho khulekela ehlamba lawo bani labo niyandisana bazalwane khona abantu othotha awubanaki kanti uNkulunkulu ubathanda ngalendlela ukuthi angaza akuphucisa ubuthongo ngenxa yabo nje amen bazalwane glory to Jesus and I began to pray for this man amen bazalwane after that ngambona ngambuza ukuthi hayi bokwenzakalani uphi unkosikazi wakho ngitshela ukuthi hayi ngazi une story ethile uhlala kwenye indawo uhlala manje se ukuthi uzazolungisa ndazi bazalwane ngathi mina okay and then I started to pray bazalwane amen up until manje mase ngizwa sebebuyelene futhi again usehlele unonkosikazi wakhe amen bazalwane glory to Jesus usebuyile usehlele nengoduso yakhe amen and they are happy amen bazalwane glory to Jesus so ngizama ukuveza ukuthi laba bantu othola ukuthi wena wesisikhathi awubanaki uNkulunkulu akunjalo amen bazalwane and uNkulunkulu ufuna sikhulekele sikhulekele nje even leli paraleli amen bazalwane leli kuthiwa nje angithandi ukusenza leli gama amen glory to Jesus kodwa lo obona kahle ukuthi lo ayisekho indaba amen bazalwane kodwa uNkulunkulu namhlanje uthumela imessage ukuthi ake sibakhulekele labo bantu webazone ngiyamhlonipha umuntu owangikhulekela ngaphezulu komuntu owangishumayeza noma uJesu ekhipha umyalo ukuthi hambani nokwenza abantu abafundi izizwe hambani nokwenza izizwe abafundi bami amen bazalwane kodwa iqali lapha ekwenzeni aba izizwe abafundi iqale ekutheni sikhulekele lezo zizwe ngoba lo owangishumayeza ubengeka ngishumayeze engekho lokhulekile phela uJesu uthe uvuna kukhulu nezisebenzi ingcosana amen but ingcosana enkosini yokuvuna yandisa isebenzi so uyabona ukuthi lento yokushumayela iqale emthandazweni glory to Jesus angisho ukuthi I don't value lo ongishumayeza kodwa ngithi ngiyamhlonipha kakhulu lo ongikhulekelile glory to Jesus so niyabona bazokuthi ibanga lomthandazo lihamba ibanga elingakanani amen bazalwane Glory to Jesus. Ingakho uSathane elwisa kangaka indaba omthandazo. Ingakho uSathane angakuye ukushumayela upaquze ube negift onze yonke into kodwa la emthandazweni. Amen bazalwane. Uyalwa ngoba uyazi ukuthi izinto iziphehlwa la zizalwa la. Ukhuleka khulekele bonke abantu. Amen bazalwane. And uNkulunkulu uthi bazalwane it's very important ukuthi when we pray asikhulekele ngoba eqala wathi uNkulunkulu oyedwa uyafana nabaningi amen bazalwane glory to Jesus ngalenkathi sandisa ukukhulekela abantu abaningi amen bazalwane uthi uPaul ekhluphekeni kwethu umuse sawucelelwa kwabaningi sobuye sibongele futhi abaningi lento yokukhulekela abantu abaningi amen bazalwane izokwenza ukuthi iextend even isikhathi sethu esispend emthandazweni into eyenza sometimes sispend isikhathi esincane emthandazweni ingoba sikhulekela izinto ezincane sikhulekela nabantu abancane glory to Jesus awukuqala uedde nje ilist yabantu abakhulekelayo uzobona ukuthi isikhathi ozospend emthandazweni soba ngakanani praise the Lord praise the Lord uthi uJesu uthi uNkulunkulu kuJesu ask of me I will give you nations wena uphisa ukukhulela umndeni wakho uNkulunkulu ulindele ukuthi icele izizwe glory to Jesus hallelujah hallelujah amen cele izizwe I will give you nations amen bazalwane glory to Jesus ngalenkathi since sikhulisa sandisa umkhawulo wethu bazalwane emthandazweni ingakho uJesus was spending a lot of time in prayer it because why twele mina now generation to generations He was praying for them. Glory to Jesus. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Unkulunkulu namhlanje uzosikinto osicela ukuthi ake sikhuleke. Uthe omunye umama ngelilanga wafika eTopia. wayebuka abantu Ethiopia ukuthi wayihlupheke kangaka. Uthi uNkulunkulu wafika kuyena wathi yazini abantu baseEthiopia abaceli kimi. Amen. Abaceli kimi. Amen. Kodwa sengicela wena ukuthi ubacelele. Namhlanje uNkulunkulu bazana uzosicela ukuthi ake sicelele abantu bakhe. Ngoba ngeke enze lutho without our permission. Uthi ngiyalo ukuthi unxusa konke kwenzelwa abantu bonke. Glory to Jesus. Bonke omnyama, omhlophe, nami nje bazana ngeguilt, angikhumbuli ngikhulekela iNdiya, ngihlala nawo amaNdiya ngale. Kodwa angikhumbuli ngilikhulekela. Angisho kabi neza bazalwane. But uNkulunkulu uyafuna ngilikhulekele. Khona nje abasihluphayo lapha. Amen. Hallelujah. Uyazi mamzulu bekhona abasihluphayo nje lapha bomdaba waseNdiya kodwa hey uNkulunkulu naye uyazi bakhulekeleni na. Glory to Jesus. Kuthi ngiyalo ukunxusa nokukhuleka nokubonga kwenzelwa abantu bonke. Omnyama, oyelo, obrown, omfishane, omkhulu wesitulo oyelo. Bonke. Makuwumuntu. Glory to Jesus. Size emthandazweni bazalwane. Size emthandazweni. Asikhulekele unxusa uNkulunkulu uthi uyakuyala, umyalo. Amen. Uthi uMpostle Paul isono kweqa umyalo. Ingakho abantu abaIsrael baya kuSamuel bathi sicela usinxusele kuNkulunkulu. Amen. Uthi Samuel angifuni ukuthi ngize ngone kuNkulunkulu ngonganikhulekeli. Amen. So the most ngabakhulekeli bazani senza isolo kuyisolo kuNkulunkulu. Not to pray for izizwe abantu bonke. Amen. And bazona bonganaka indaba kaMoses noNkulunkulu. Kukancane uMoses ekhuluma noNkulunkulu ngaye ngeenkinga zakhe noNkulunkulu. Kodwa most of the time uNkulunkulu mekhuluma noMoses, uMoses uNkulunkulu bezofika amtshela tshela abantu bamaIsrael ukuthi nokuthi noMoses mayibuye abantu bamaIsrael ukuthi 1 no 2 no 3. But nezo bazalwane. Kukancane ufunde ukuthi uMoses wakakhuluma ukuthi inkosi ngiyagula. Inkosi ngifuna umshado. Kukancane siphenda isikhalo noNkulunkulu ekhuluma lezo zinto. Nofakazi bazalwane. Nofakazi. Ngicela bazalwane sikhulekene egameni lika Jesu. Ngiyacela baba ucele. Uzeman of God uzosilida in prayer. Praying for all people bazalwane. This is what the Lord has placed in my heart. Glory to Jesus. Ngicela ndosi uze ngaphambili sizokhuleka egameni lika Jesu. Singaphama sime ngenyawo bazalwane.
Uyinkosi yezulu uphakeme kakhulu solibonga ngiso libonga nko elakho ela kho ikama uyinkosi uyinko uyinkosi uphakeme uphake hage mega khulu solibonga solibonga kosiya elakho ela ungcwele ungwele ungcwele 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 simagathe ungcwele Kubabaza Jesu langa lokulunga ungcwele 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 lokulunga uthiwa imhlaba wonke all nations you rose with healing under your wings your healing is for all nations your healing is for all men whether black whether white whether rich or poor your healing is for every nation Your word heals every nation. Your word has come to save every nation. So we pray for every nation. We're not praying for Africa or South Africa only. We're not praying for Swaziland only. We're not praying for Mozambique, Zimbabwe only. But our prayer, Lord, is for unto all nations. You will that all men be saved and come to the knowledge of Jesus. You will that all men may know you, the only true God, the Savior of the world. Awuzange ufele u-Israel, wafela abantu bonke. Kuze kuthi bonke labo owabafelayo bangabe besayiphilela bona. Kodwa ukuphila kwabo kube kuwe baba othona amandla onke bonke abakwenzayo bakwenzele wena whether bayadla noma bayaphuza bonke bakwenzela udumo lwakho this is your heart for men this is your heart whether we breathe in or we breathe out we inhale or we exhale we do all for the glory of God It's not your will that men be at loggerheads, that men may be in confusion, that men may save or serve foreign gods. It's not your will that men may give their lives to nature and serve created things. Your will is that men may know you, the only true God, the just God, the worthy God. So we come to bring nations to you tonight, but we'll turn you edge that prayers, intercessions, and all supplications be made for all men, for all languages, for all tribes. In the name of Jesus, we pray that your will may prevail in every nation. We pray that healing may take place starting from South Africa in the name of Jesus. We still have not chosen our government. We are praying for this nation. Babona mahla onke ungazushaye olwesine. We pray that Father, you attend those meetings, Ekamelga Jesu, that you help them to establish a government that is going to be so secure, a government that is going to carry the heart of this nation, a government that is going to be a government of integrity, a government of peace. Chaos. We are speaking peace and justice over this land in the name of Jesus. We are declaring and decreeing chaos in our streets. Glory, 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 glory to glory. Yande libro kasete na mama masa gege gulwe omnyama nomnyama bebangi power bebangi salo ekameni lika Jesu njengalokhu sloge stembukelana ngoba sibona kungcola uthi masitembuka siqala wethu amaqembu sokwazi ukuthatha isihlalo babona amandla onke. We are declaring ukuthi indoda ezohlala esihlalweni yekhethwe nguwe egameni lika Jesu. He's not going to incite violence through his words nor any policy that he is put in place in the name of Jesus. We have prayed, Father God, yesterday for your intervention. We cried out for your help. Even today, we reiterate what we said. We ask you to help us. We ask you to intervene. Ekameni lika Jesu wase Nazareta. We ask you to intervene even in churches. Babo namadla onke, Father, we pray kose namadla onke for unity in churches. The body of Christ, babo namadla onke, is fighting one another. Isulako, litena maskate, kosi singadlani, size stedane. We pray that there will be peace. We speak with one word. We have one mind, the mind of Christ, in the name of Jesus, that Christ and Christ only be preached on our pulpits. We pray in the name of Jesus Christ that men may exalt Jesus, his name, his sovereignty, his kingdom, rather than exalting themselves, Baba Namata, promoting their names in the name of the Lord Jesus. We also pray for families tonight in the name of Jesus Christ. It's your will, Baba Namata, that families may be restored. It's your will that families may live in unity, in harmony. Is la quality, how good, how pleasant it is for brethren to dwell together in perfect harmony. So we speak that unity of faith in every household in the name of Jesus. In the name of Jesus, let your blood speak peace. Let your blood speak peace in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Shanta para barabase, shanta para doko sete, rema sete mandala baba, ontarabaya, sonte peremayase, shanto peremasia mama totoya, elama kotonda na mama mase, erabasia makotete, etele mesia mandele koshanda, etenda na mama masia bakoshada. Ilibro kamasete ne mama korama siama tola babasa ikoraba siama tokote etele meso breke mama so itoraba koshata da baba. We pray for your salvation in every household in the name of Jesus. Visit every household in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Raise laborers in your house. Raise workers in your house. The fields are ripe. Raise laborers, anoint men and women. Fill them with the Holy Ghost. Give them the spirit of boldness to preach the gospel, to stand for Christ in every corners of our city. In the name of Jesus Christ. Let Jesus be the subject of the day. Let Jesus be in every lips. In the name of the Lord Jesus, we pray against deception in our country. We pray against spirituality in our country. In the name of the Lord Jesus Christ. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to your holy name. Glory to your holy name. Glory to your holy name. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Bayete, bayete, bayete. Thank you, Father. Babu Namata, we pray for this ministry. We pray for every need of this ministry. Even Kosi, as we branch out as a ministry, Babu Namata, reaching out, Kosi, to the outskirts of our city. We pray that you establish every branch, Babu Namata Onka, that we are set out to build. Babu Namata Onka, the branch Kosi, to Ekala Everelem, we bring it before you. It is your work, Babu Namata Onke. Therefore, it is going to be supervised by you, and provision is going to come from you. Thank you, Lord, ukuthi akukho opposition that is going to prosper and stand on the way of your work. Baba uthona amandla onke, uthezwini lakho, upon this rock I will establish my church, and the gates of hell will not prevail against it. Therefore, we declare and decree ukuthi there is no weapon formed against this church that will prosper. Babo namandla onke, every work of Satan is nullified. In Jesus' name, we thank you for the good work that you have started at Midrand. We praise you and honor you and thank you that you are enlarging and increasing us as a church. In the name of Jesus, we pray for the leaders of this church, the angels of this house. Babu Mahlaba, Umam Mahlaba, the Apostle Father, we pray that the anointing upon their lives may begin to expand and reach to other unreached territories. Babu Namata Onke, pray, Father, that you open their eyes to see our territories, because there are still virgins. Babu Namata Onke, grounds that are not broken yet. Babu Namata, and send them to till those grounds. In the name of Jesus, let them be more attentive to the voice of the Holy Ghost. Babo tona manda onke, and establish kosetu according to your will. In Jesus' mighty name, thank you that you are raising workers, laborers, faithful people, wherever they establish a church. In the name of the Lord Jesus, there shall be no division amongst every branch. No division, no division. In the name of Jesus, no breaking out, no breaking out in Jesus' name. Every house they establish shall be intact in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we thank you for blessing this work mightily in the name of Jesus Christ. To you belongs all the glory, to you belongs all the praise. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Let's celebrate Christ. Hallelujah. Let's celebrate the Lord. Hallelujah. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy of praise. Hallelujah. Praise the Lord.
Amen. Bye.